one knows the secret.
Ayaan naftar la soo dalaaday dalkayga.